Usmani rewatabusa. Karidu sao watu wananga sina bora leo. Kufuni bamba una mbashidele unga mozo amba.
Terima kasih. Thank you. We'll be right back.